bana bana bheka
yini
bheka uzokhona ungizwa konke ufutshela yona
angimamela ngendlebe ayengemehlo
eish mfethu mela ngibheke for ukuthi uzokhona ungizwa lento engitshela yona
ufunani
hayi ngifuna ubheke phela
ah ngeke
ah ngeke